Come in.
Welcome home sweet home, baby girl.
Luna ke emuzwa mndobafu. Ungahlala phansi. Yeah, yeah, yeah. Feel it home, nje. Yeah. Hey. Yeah. Baby girl, ngikuthola lo phuza. Oh, or that's ending. Kanye ufuna ukuchitha amazwi la. Hey, feel it home, sweet home.
Hey, hey, umuntu kaBafu. Hey, 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 ukhona la? Izo ngikubona umuntu kaBafu. Hey, ngitshela ukuthi phela uBafu uhleli ikhuluma ngawe like njalo. Wena lo, wena lo, wena lo. Hey, bese ngikhathele ngize ngikubone iphi. Hey, uBafu uyakuthanda. Uyakuthanda uBafu. Uyakuthanda uBafu. Ngisazi impela uBafu. And uBafu uyakuthanda man. Hey, uyakuthanda man uBafu. Hey.
Hayi into emnandi leyo kuthandwa ngabe ngacabanga sonkhala kanjena
naye izwa ngami kumnawa komdala
kodwa kubani igama lami igama lami I'm sure uyakutshela igama lami nenxoxa kuba igama mina
nawe mbali mfithi ngingakhohlwa kanjani nje kodwa umuntu kaBafu hawu
hey imina umbali
oh shit
Uba umbali. Hello, uba umbali.
No, bengitshela ukuthi mhlambe bengitshela mhlambe wo. Hey, 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 bafo, hey, bafo, hey.
Bafo. Hayi bafo, hey, hey, hayi bese ngitshela bafo uthi yonke into right, yonke into bangumuntu baye bambile lapha na bafo. Hey,
bafo.
Hey, bafo. Na zonke
bafo. Baby
Yes mina baby wena silathi Ade ngikhuluma la nomalume la ngamandla Sikhona ngendaba yemali yobono baby Ubuthi sinethe inkomo zigcwala ibu Noma kusasa noma engalo kusasa Hobuni nje
Uba umbali
Umbali Awu Wow umbali umbali umuntu kaBafo
Ngizokubuza ke sithu Uba umbali
Aw. Aw, phela awukahle. Umuntu kaBafu.
Yey wena. UBafu wakho ke la. Ongitshela ngombali, uba umbali.
Nayo umuntu kaBafu.
So umuntu kaBafu namanje.
Awu, phela ukahle. Ushila sami. Umuntu kaBafu.